Now 15 rand. Uthe ngishoko lethu Moses wangathi ucasungile. Cabanga ngobaba yezwe. Ungiphusi 6 rand ushintshe.